Da 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 da. Oh, they did it! I'm sure Luke wasn't on the same favor. He wasn't. I can feel it. Da 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 da. You love him. Da 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 da. Don't you? Yes. All right. Understand? Fine. When he comes back, I won't get in the way. It's not like that at all. He's my brother. Da 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 da